Kia ora tamariki mā, ko whaena ki aho, and let's learn the names of the nine stars for Matariki. Are you ready?
Waiti, waita, waipunarangi, tipu anuku, tipu arangi, ururangi pohu takawa, hiwai te rangi, e Matariki. Waiti, waita, waipunarangi, tipu anuku, tipu arangi, ururangi pohu takawa, hiwai te rangi, e Matariki. Waiti, waita, waipunarangi, tipu anuku, tipu arangi, ururangi pohu takawa, hiwai te rangi, e Matariki. Waiti, waita, waipunarangi, tipu anuku, tipu arangi, ururangi pohu takawa, hiwai te rangi, e Matariki.
Bye friends.